uzokwenza. Khwezi, oba umkhulu sebekulindele. Sebelindele ukwamkela. Bayokwamkela. Ndodana yam. Hamba kahle mfana. Obaba umkhulu sebekulindele. It's okay.